sali si tombe sam inkumbulo izincabango nondicinga noma ndingasekho sonisi hem hem amanga ayathanda bebusha athanda babusha abanesintolo bayohlale beni thetha kakubi abantasiyo bayazi ubuhle bam intliziyo yam yona yona isifiso sam Abolo